ngumhlobo wami uJesu. Haleluya. Phi Jesu. Abaningi. Abaningi.
Thank you. Thank you.